Inyuma y'iminota mike cyane umwami w'umuziki w'u Burundi Big Fizzo ndasubiyemo kandi umwami w'umuziki w'u Burundi Big Fizzo arashitse ku kibuga cindege cyitiriwe Mercure Ndadaye neza na neza aho yakigwanye iteka n'abarundi isinzi aho yakigwanye iteka n'umwe mu bantu bama bari kumwe kenshi ariwe benshi bazi ku izina rya ejidoloji nkuko mubibona Big Fizzo yaje afise umunezero udasanzwe aho agarutse kandi mu gihugu ciwe cy'amavukiro twese turazi aho yahora muri Dubai yari yagiye gukora show y'amateka show yakunzwe n'abantu benshi show aho yitabiriwe n'abantu benshi cyane mu gihugu cha Dubai aho abantu benshi bavuga ati ni imboneka rimwe muri Dubai kubona umurundi agenda gukora show hakaza abantu benshi cyane ubushize canke mu minsi y'inyuma iheze aho dramati nawe nyine yagiye gukora igiteramo ariko itour hagiye Big Fizzo umwami w'umuziki w'u Burundi muri Dubai yakigonye iteka ridasanzwe aho show yari yagiye gukora yujuje abantu isinzi gushika naho abantu batangara ati mbega ibyo bintu byari bwabe muri Dubai uyu ni Big Fizzo umwami w'umuziki w'u Burundi indasubiyemo umwanditsi w'indirimbo ngangari twese tubyemeranye yuko ni ngangari kabisa umuravye muri look yiwe uravye ikintu yaje yambaye uravye outfit icyo no kwita outfit cyangwa style yari yambaye Big Fizzo yaraberewe cyane aho abantu benshi bavuze ati Big Fizzo araberewe nkuko mubibona ku kibuga cindege yakiriwe n'abarundi insinzi kandi amafoto yagaragaye ku kibuga cindege hari foto yatangaje abantu nk'iyo foto yari yambaye umuloti yari yambaye papa ndibaza ihejeje kurengana mwayibonye Big Fizzo amaze gushika mu gihugu ciwe cy'amavukiro icyu Burundi ndasubiyemo yuko yakigonye iteka nkuko ubibona ngaho raba kuri no foto urabona yuko iruhande yiwe hariho umuntu yitwa ejidoloji uyu nyine ubona ngaho iruhande yambaye bantu boy uyu ni ejidoloji yamaririmba minsi yose uno muntu yamari iruhande ya Fizzo kenshi buri gihe buri mu bibazo canke mu munezero baba bari kumwe hose na Big Fizzo canke mu ma concert ariko muri Dubai ntibajanyeyo numbaze sinzi igituma yes reka rero ndababwira ikintu kimwe bantu b'Imana ikintu rero nyizina mu bintu abantu bagumye bibaza canke utukuru twaje turava hijya nino nuko ari nindi nkuru yavuzwe yuko ige Big Fizzo ari Dubai twese turabizi yuko Big Fizzo afise indirimbo na Monia Fleur hari amakuru amashasha ndiko ndaronka ambwira yuko Big Fizzo muri Dubai na Monia Fleur yaragiye Dubai kuri ujya munsi nyene bivugwa yuko bahuriye Dubai maze barashutinga clip video yiga ndirimbo ayo namakuru ndiko ndaronka yuko bakoze clip video y'indirimbo ya Monia Fleur na Big Fizzo yavugishije abantu benshi mu ma commentaire ni indirimbo yagira avugisha abantu benshi higa nino y'u Burundi kuma Facebook kuma Instagram kuma YouTube aba promoter abanditsi araba ma page kuri Twitter baguma bataginga indirimbo ya Monia Fleur na Big Fizzo gushika kuri no mwanya iyo ndirimbo ntiraronkegwa izina ntibaramenye ngo bazoyita gute ariko indirimbo yaramaze gukogwa muri studio yakorewe muri studio ya Bantu Boy neza na neza iyo ndirimbo izo bari indirimbo iryoshe ndamaze kugira amahigo yo kuyumva rimwe gusa iyo ndirimbo reka tubandanye rero bivugo yuko biranugwanugwa yuko Big Fizzo muri Dubai Monia Fleur yanawo nyine yashoboye gushika muri Dubai aho bashoboye gushutinga bimwe mu bice bizoba biri muri iyo ndirimbo neza na neza bivugwa yuko bamaze gushutinga kandi bimeze bien amasanamu arigaragaza kandi araboneka ego reka rero tujye ku kintu nyezina chatumye Big Fizzo agaruka mu gihugu biguma bivugwa kandi nivyo ni giteramo kigiye kuba cha The Ben ari kumwe na Big Fizzo ari kumwe nande na Satsby ari kumwe kandi nande na Lino G ari kumwe kandi aho mu Rwanda The Ben azobaherekejwe n'abaririmbyi batandukanye azobaherekejwe na Bushari wo mu Rwanda azobaherekejwe na Shemi numwe mu ba upcoming bo mu Rwanda, numuririmbya kiri muto afite indirimbo imwe, aracyari mu upcoming, aracyari mu underground, you know, ariko arafite indirimbo izo inezera barundi bakunze cyane, ni indirimbo yagira kundwa, ariko mvuze yuko ari mu underground, mu vyemera abanyarwanda muri ko murakurikirana cyangwa muri ko murumva ino voix off yino nkuru, numu underground aracyari umwana mu muziki nubwo azuba herekeje the band. Ça c'est la vérité, tu viens miranye ego azubahere kejwe kandi na Bushari. Bushari turamunzi yuko ari mzee wa mahiti. Bushari mu Burundi turamukunda na wenyene, ariko rero nga mu Burundi Big Fizzo azubari kumwe n'ibindi bihangange. Big Fizzo azubari kumwe na Satsbi. Big Fizzo azubari kumwe na Lino G kuri cyo giteramo. Ni giteramo kizobera kuri Jardin Public, aha barundi nsinzi bacitize kandi bakirindiranye igishika. Icyo giteramo kizobera kuri Jardin Public, aho tuzoteramishwa neza n'ibihangange by'umuziki muri East Africa, ndavuga the band Big Fizzo, Satsbi n'abandi nyine bakurikira ego cyane. Ariko ari kintu Big Fizzo yashize ya postinze igihe banonsa yuko the band azoba ari mu Burundi. Big Fizzo n'umuntu akunda gukreya utuntu tutujambo utuntu nyene tumeze dutandukanye kuri page yiwe ya Facebook, utuntu two kuvugisha abantu. Big Fizzo yarandise ati the Ben araje mu Burundi, yibuke yuko aje mu gihugu gifise banyenecho. Iyo jambo ryarazanye akagurumayi mu gisagara cya Bujumbura, iyo jambo ryaravugishije abarundi insinzi, aho iyo jambo yajyanditse tutaramenya yuko nawe nyina zoririmba. Yavuze ati the Ben araje mu Burundi, ariko yibuke yuko aje mu gihugu gifise banyenecho. Aho rero urumva yari yatereye umuriro, yaratereye ikara rishyushe, ikara rya kumuriro ntiryashisha, ikara riturira mu muziki wo mu Rwanda, aho yarabateye ikara neza na neza. The Ben ntacyo yavuze yarihoreye. Inyuma y'iminsi ibiri cyo turabona cover ya Big Fizzo yuko nawe nyene azoba ari muri icyo giteramo. Hagiye guca wambaye rero, hagiye guca waka mu gisagara cya Bujumbura kuri iyo tariki, aho The Ben azoba yamaze kuhishikira ari kumwe na Big Fizzo na wenyene. Icyo kintu yavuze yuko ngo aje mu gisagara mu gihugu gifise abenyene cyo, natwe tugomba tubirabe. Jewe na uri kurankurikirana twitege neza kubona icyo kirori. Nzoba ndahari captain, nawe ndifuza yuko wo shika ugahaseruka kugira ngo dushigikire umuziki wa East Africa. Nitugiye guhiganishwa The Ben na Big Fizzo na Satsbi, nitugiye guhiganishwa ngabanyarwanda cyangwa n'abarundi, oya ni giteramo kizoba kije gushigikira canke gutanga support canke kugaragaza umunezero muri East Africa, kuzoba ari kunezerwa. Nagomba nsabe abantu ntuzogende hajya anye tureke gushigikira The Ben, tureke gukoma induru The Ben agize vyiza ngo turiko dushigikira abarundi biwacu gusa. Oya, twese duhashike, twese dutunezerwe n'umuziki uzoba uri kurabera hajya, twese dusupportinge abaririmbyi bo mu gihugu cha mu bihugu byacu bigari na kare turi muri East African Community.